Casting Seatbelts.
Ba ba ha ha ha. Ha ha. Boink.